He karema no te rangi nei I whakamānūtia I te whakataetae Waka Ama o te motu. Neke atu I te toru mano tāngata I tere pipi whakao atu ki ngā pāpāringa o Karapiro ki te whakarewa ake I te 26 o ngā tātā whāinga. Kei Karapiro tō tātou tangata a Kere Ama Wright I tēnei wānei. Kere Ama.
Tēnā koe, Scotty, kei muri au ko ngā tamariki, ko ngā kaihoe te kautau, te pakeke, whakariterite ana, mō arātau reihi, koenei te rangi tuantahi o ngā rangi whakataetae e ono I tēnei wiki, a ono te kaumātahi katoa ngā karapu ko whai wāhi mai ki tēnei o ngā whakataetae, me te miharo hoki o ngā kai whakahaere ki te kaha tipu o tēnei whakataetae I ngā tau kua hipa. I tōna tau 26, e tipu tonu ana ngā tau whāinga Waka Ama o te motu.
Yeah, it's the biggest one we've had, so every year it gets bigger and bigger. This year we've got about 200 more paddlers than we did last year.
Tata ki te toru mano katoa ngā kaihoe ka whakakarekare I ngā wai o Karapiro I tēnei wiki, mai ngā pipi paopao ki ngā kuia koroua.
Definitely whānau paddling together makes it really appealing for people. Something that you can do with your kids and your mum and dad and aunties and uncles.
He ahuatanga I whanake ake mai anō I tōna orokohanga I te tau 87.
Didn't think it'll grow this big so fast.
Ko te mātanga waka ko mātahi Brightwell tētahi I hahu ake I te tākaro nei, hei tāna ko te matua, ko te haura, ko te iwi Māori.
When I brought Waka Ama here, I insisted smoke-free, drug-free, alcohol-free. And I think that's the essence to Māori health. And that's what Waka Ama is.
Ko ia pū tētahi take tō mai a Veronica Tāmati, e ono te kaumaiwa tau te pakeke, ko whai wāhi ki ia o ngā whakataetae ā motu moho anei.
They asked me the other day, can you still paddle now? I said, when you can pull harder than me, yeah, yeah. Then I can say, no, I'm giving it up.
Engari ko te matua I nāi anei, he whakatō I te kākano ki ngā tamariki.
In Pauranga we haven't got much down there in way of entertainment for these kids, so once they come out, they're hooked.
He ahuatanga kua pā ki te tini, I nā rā whitu rau katoa ngā tamariki kā hoi I tēnei wiki.
Tuia ki tērā I tērā tau I riroa I a horauta waka hoi te tāonga mo te karapu toa o te tau, nā hakoa te wairua a te whakawhanaungatanga e haere ana ki konei. Māramate ki te nanaiore ana ngā karapu katoa o tēnei mea mo te koura I tēnei tau, Scotty.
Ka paiwena whakamārama, Kere Ama, tēnā koe.